Hold towards man. Ure man, uri hugura soka. Uzamu igirango. Uragira dutunga abagore namwe mukaza ngo mufashe abantu kandi mujye abana bato.
Hello, baby.
I'm going to go to the house.